just a static electricity. It says moving to the sound. Your lips are alive.
I can't find my way back to you until you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home.
I will fly.
haunt only by frozen memories. Lost in time, racing all these broken dreams tonight. And we'll fly. Oh, we'll fly.
Da 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 da